con nada.
Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi Phezulu eNazareth. Kuzo isabatha lasekuseni soyiphathelwa mfundisi umkhulu wasezimele inkosi Mbusiso.
Umthandazwe sabatha nini esabatha mayibenhle kwabangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazwe sabatha sihlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu nganu Jehova Nazareta ni sulwa nazenu angwa uwa
inkosi masikoko sithandaze amen
baba ngiyakhuleka endlunkulu yakithi ebukhosini bakithi kubona bonke abakhona bangaphakathi enkhosini basezulwini nabangaphakathi ebukhosini bakithi kwaZulu. Nkosi yamakhosi, ngiyabonga nyazi lwezulu ukuthi ngithuma umsebenzi wakho. Lo msebenzi ungowakho Shembe ingcwele, ungawenza kusukela ekuseni uze kushone ilanga. Futhi laba bantu abangaka beze Nkosi ukuzozwa izwi lakho.
Amen.
Ngicela Nkosi ungisebenzise njengalesi speaker lesesikhulumaka. Ungivule izindlebe ngikuzwe okushoyo. Ungangidukeli Nkosi yamakhosi, siphambi kwakho Jehova ingcwele. Ngicela ubake ngithi amavesi ambalwa ku 139. Cabanga ukuthi 139. Ngicela isibindi kuNkulunkulu ukuba angibelethe. Oh, fikile ulandelwa isizwe.
Zulino nyaswe zulu, luti nize ngani. Siti kimilili, iti nesulo huba, luti nize ngotando. Jango wala wabandu bela panje, beze ngotanda we na nyaswe zulu. Ah, bantu wana base zulini. Samba nengosi yetu nyaswe zulu. Asinaye omunye. Asinaye omunye esingakhuluma ngaye ngoba sikhuluma ngonyazi lwezulu okavuma inhliziyo zethu ukuthi silandele. Akekho futhi omunye ofanele ukuthi asisuse ngentando yakhe athi asingalilandele unyazi lwezulu. Bantwana basezulwini nyazi lezulu abantwana bakho bayakuthanda baba. Badela konke na abanakho lezi ngubo abayigqokayo ezimhlophe zinhle zinhle lezi ngubo abayigqokayo bayayinesa kodwa ngosi yamakhosi sithe masiseJudiya abantwana bakho beze kuwe lanizu. Lathi malinile izulu ngithe mangidlula la ngase ofisini ngezantsi ngiphelele ngase spayeni ngafika abantwana bakho bendlala iziqephu zabo zakwanokusho bezendlala odakeni ngoba beze kuwe. Ngoba beze kuyolandela izizwe. Isaiah 46:4. Ufikile olandelwa izizwe esizwe ufikile simsile ufikile olandelwa izizwe esizwe Sim, sim,
no senikuke ngisenguye
siyoze sikuke unyazi lwezulu luseubombela unyazi lwezulu luseyilanga lamalanga unyazi lwezulu luseyuthiko lamakhwesazana luseyinyanga yezulu
amen
no senibe mpunga
siyoze sibe mpunga
nginithwele
elokhu esithwele esilandi simlandela
ngenzile ngiyakuthwala
aw unyazi lwezulu sibonile ngelinye ilanga uvala iphi idolobha laseHarrismith
lavaleka idolobha namhlanje ngibona kuvaleka idolobha lakwaNongoma ake ngihambe nomfundisi uButhelezi sithi siyofuna umoya lapha egarage khona isondade ngibona ngingalithembi kahle sigcine sijika endleleni ngoba sibona ukuthi abuyeki manje lena kwaNongoma zonke indlela zisenyazini lwezulu beze ngani laba bantu beze ngothando akukho muntu obaphoqile kodwa beze endlunkulu yethu beze nakukhona khona unomthebe wethu Deuteronomy 29 verse 10 Gehipe baba aizi inze
sibiso simnazo phambathi ixoweni
isinduna zethu
hey induna zethu zikhona la zimi phambi kaThixo wethu
imindeni yethu
hey imindeni yethu simi nayo la ngoba kukhona inkosi yethu unyazi lwezulu
abakhulu benu
nabakhulu bethu
nansi indlunkulu yakithi kwaZulu naba abantwana benkosi enkulu yakithi kwaZulu nondlunkulu naba bakhona lapha lapho kukhona khona unyazi lwezulu
izingane zethu
nabantu bethu bakhona lapha nampa nampa abantu bethu bakhona bahamba nonyazi lwezulu bese ngothando
nomme
namakhosikazi ethu akhona nawahawa amahle ngiyakutshela futhi engikuthanda kulamakhosikazi akithi afundile uthi uthi uyafika ey'tolo uthole eshaya amathili eshaya isefone lapha emathilini eshaya ukuthi uyabheka naye inhloko yakhe ekhanda esibhedlela ufike ufike bona ya
no ezizwe ophakathi kwekamle
ethemba ukukhona no ezizwe ophakathi kwekamletho akukho mjuda akukho msamaria bonke batholwe ithunyazi lezi
yabonga Roma 13 verse 1
sisindisi iwe tina tina mana zare kaso
lapha kulelizwe ethunyiwe lethu umsebenzi omkhulu kangaka akazange afika davuze njezweni lamakhosi wafika wakhuleka emakhosini njengokusho kwencwadi njengokusho kwesibhalo singakuwe yiloyo naloyo ayihlele phansi kwamakhosi
lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uthixo
ithi njengoba kungekho amakhosi angamisanga uthixo amakhosi akhona amiswe uthixo
amakhosi akhona amiswe nguthixo njalo omelana namakhosi umelana nokumiselwe uthixo
omelana namakhosi umelana nokumiswe uthixo mina ngumuntu nje wasemakhaya ngwasenqutu Sabe sathi singabe ngasebenze egoli. Sasigcobisa imvumo laba basha abazazi imvumo. Sasithi masiyogcobisa imvumo kufike kufunakale incwadi yenkosi. Namhlanje angazi kwenzeka kanjani sekufuneka incwadi yekhansela. Namhlanje sekufuneka incwadi yekhansela. Wathi iBhayibheli ithi omelana namakhosi umelana nokubekwa uThixo.
Abamelana nawo bayakulahlwa.
Abamelana nawo bayolahlwa. Silapha abantwana basezulwini. Silandela uNkulunkulu unyazi lwezulu.
Amen.
Oh uya uyathanda
7.
Ngokuba isiphi isizwe esikhulu kangaka na?
Isiphi isizwe esikhulu kangaka esinange sase South Africa?
Esinothixo eduze kwaso.
Esinothixo eduze kwaso. Nangu Thixo phambi kwethu.
Njengo Jehova uThixo wethu.
Njengo Jehova uThixo wethu. Unyazi lezo thina sikhuluma ngoNkulunkulu esihlala naye.
Okhona esikweni zonke esizibizayo kuyena na.
Uma ngabe kuyimoto, uma kube yathi shembe. What is shame? Yeah, mi moto. Kukhona isikhathi esake sane imoto. Kwakuthiwa wonkomo ziyophuza. Okwagcina sekuthiwa izingqosho. Hayi, ngiyayilayisha inkomo yakwethu. Iphuma nayo edolobheni. Yathi mayiqedi kuhamba amajika yalithatha ijika kanti isifuba langaphansi sesaba nofa. Ithe mayithi yalithatha ijika amasonda avelathi yeka. Angikhumbulanga enye elinye igama ngathi shembe, nazi kuzokwenzeka intandane ngegama lami. Yama yafika yabanjwa yitshe yathi nqe ngathi phumani masinyane. Uthixo sinaye usendaweni zonke ngesikhathi esodwa. Ngibongela indlunkulu yakithi. Ngiyayibongela indlunkulu yakithi ukuba ivula amasango silethe umkhuleko sihamba nenkosi yethu unyazi lwezulu. Hayi, unyazi lwezulu lapho la ukhona soba khona. Akekho umuntu onelungelo lokuthi asingalilandela unyazi lwezulu. Ngoba sikuthanda ngey'nhliziyo zethu zonke. Uthe ke mayifika ubhombela lapha abantwana basezulwini, wafika ubhombela wayiphethe i-agenda ephilileyo ekhulisa iy'ngane. UNkulunkulu akakunike wena ndoda, funda mfana, uyathanda, uyathanda. Agenda eyafika noShembe Mhlamane efika la kulelizwe ezoqala lelibandla.
Verse 34 emthandazweni weSabatha. UNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko endlini yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise.
Angazi bathi bakhonzi kahle abangcwele. Ngoba uNkulunkulu lesimlandela ukubombela wayibona ukuthi kuyoba khona isikhathi lapha siyoba ney'ngane ezingabalalela abazali bazo. esikhathini eside ebhala leagenda uthi uNkulunkulu akakunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho basekhona nabazali ake behlale phansi namadodana abo na basekhona nomama abake bahlale phansi nabantwana babo babafundise ngoba ubombela washo njalo wathi kuze kungabikho nobugebengu kufuneka bafundiswe
nokuhlonipha unina wayo
ethi nokuhlonipha unina wayo wakhala kangaka wakhala ngabagqekezi wakhala ngabadlenguli webazali niyawenzani umsebenzi uyenziwa umsebenzi ingane mawusuyitholile ubusuthi thina sasithi nasiphuma siye egoli kuthiwa uhamba kahle mntanami uma ngabe ufika la uya khona abafoni yobathola phambili ezobani lezingane ezidlwengula abantu ezobani lezingane ezigqekezayo uyawenza umsebenzi loshiwo ubhombela
ukuze isono songahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezu kwakho
ithi ukuze isono sokungahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezu kwakho kodwa ma ungazange uyitshele lutho ingane iyokhathaza abantu bethina bekhulu kuthiwa umbona nje uzalwa umfundisi umbona nje uzalwa umshumayeli umbona nje unina umkhokheli ya baba
verse 35 uNkulunkulu akakunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise
sifunda iagenda eyafika nomqalo wendlela wathi abantu kuze baba abantu uNkulunkulu akakunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho ukuba ufundise indodakazi yakho
verse 36 oh kubalithi lizwi indodana engahloniphiwe uyise ayibulawe
ngiyabonga ukukholwa kwethu ngoba la sifuna indlela njengoba sihlupha nje silandela unyazi lwezulu sifuna indlela ukuthi ngeliye ilanga uma kuya ngokuthi inyama seyiyakhathala usethi uNkulunkulu sabela mphefumulo wami uyabizwa kweliphezulu ebese sitholakala indawo sinayo.
Kwakukhona umuntu oyisicebi.
Ithi noma ngabe uyisicebi, ithi kwake kwakhona umuntu owayeyisicebi, wayengenandaba noNkulunkulu.
Wayembatha izingubo ezibomvu.
Ithi ngoba lo muntu wayembatha ingubo ezibomvu, engenandaba ukuthi angazohlala lapha eshiswe ilanga, engenandaba ukuthi angahamba ngenyawo.
Nezinhle.
Ithi wayembatha neyingubo ezinhle.
Eza okumnandi.
Ithi lo muntu wayedla ingubo, wayedla okumnandi imihla ngomuhla, wayengaludli olubabayo, wayengawudli ukadolo, newasicadolo.
Kwakukhona nompofu.
Ithi yena indaba ke isiya kuloya muntu edla kahle, mhlawumbe nawudla kahle, ungamkhohlwa uNkulunkulu.
Igama lalo nguLazaro.
Igama lalo muntu kwakunguLazaro, kwaze washaya isiga, awu anginalutho, awu nguLazaro.
Wabekwa ngasesangweni lakhe ebhidlikile.
Yebo.
Efisa ukudla imvuthuluka ewayisithebeni sesicini.
Yebo.
Weza izinja zamkhotha izilonda. Kwathi lo ompofu wafa.
Hey, noma ngabe udla kahle angathi sinalo nembeza noma ngabe sidlale. Angathi singababheka abahluphekile uthi inkosi lokhu ngakunika uwe weyazi imizi yangakini ehluphekile. Ya.
Wathi lo ompofu wafa wayiswa izingilosi esifubeni sa-Abrahama.
Kuyashintsha ke manje ukwenza lo mpofu ohluphekile useyafa athi mayefa iingilosi seziyamthatha zimusa esifubeni sayise wamakholwa uAbraham.
Safa nesicebi.
Nesicebi safa
sembele.
Naso sangcwatshwa manje sekufuneka uNkulunkulu ukuthi njengoba ke sidla kahle nje besinaye yena uNkulunkulu.
Sise hayitesi sabheka sinobuhlungu sabona uAbrahama ekude noLazaro esifubeni sakhe.
Yebo.
Wamemeza wathi baba Abrahama ngawukele uthume uLazaro acwilise isihlobo somunwe wakhe emanzini.
Watholakala ukuthi uthiwa kasuswe lapha wakhothwa naye waze wakhothwa naye izimalasi. Hey, uyeza nokufa bangcwele. Lapho izincwadi ziyophenywa khona ukuthi emhlabeni buhleli kanjani nabantu. Emhlabeni imisebenzi yakho ibihamba kanjani. Yilo njengoba silapha nje siqenda indlela yokuthi ngelinye ilanga kuyofika isikhathi lapho siyohamba khona kuyobe sekuphenywa incwadi sekufunakala ukuthi uhlale kanjani emhlabeni.
Acwilise isihlobo somunwe wakhe emanzini eze ukuzopholisa ulimi lwami. Ngiyahlupheka kuleli langabi.
Akalungile umuntu okhuluma noma yini ngolimi lwakhe. Akalungile umuntu othinywe mayicabanga akhulume angabheki ukuthi ngelinye ilanga kuyofika isikhathi la kuyohlukana khona inyama nomphefumulo. Isicebi manje sithola ukuthi sasidla kahle sesithi babathume uAbraham loyo uthi akacwilise isihloko somune wakhe. Ngiyahlupheka kuleli langabi sesiyasha amaguga lelizwe asesele.
UAbraham wathi mntanami khumbula ukuba wamela okuhle kwakho ekuphileni kwakho. Bepha uLazaro waye nobubi manje uyathokoziswa yena uyahlupheka wena.
Umbuso wasemhlabeni awukuse ezulwini. Uma ufuna ukuya ezulwini landela unyazi wezulu. Amen. Uma ufuna ukuba nendawo ezulwini, sondelana nonyazi wezulu.
Futhi ngaphandle kwakho konke lokhu limi igebe elikhulu phakathi kwethu nani abalapha uma bethanda ukuya kini bangeze nabalapho bangeze lapha kithi
bathi ke lapha uma ngabe sekungale ukhona ukuthi abangale bathanda ukuza ngapha utholakala idaba sakwazi ukungena ngoba la kunomngcele uma ngabe ungenali ithikithi awuligibeli ibhasi awuligibeli ibhanoyi uma ngabe ungenalo ithikithi omama bayazi kahleke le ndaba uyahola nibo mama umuntu ongenalo ithikithi nokhona akaholi ongenali ikhadi labasasa akaholi lapha sizofundela inye ilanga sihole yebo baba
wathi ngiyakuncenga baba ukuba umthumele endlini kababa nginabafowethu abayisihlanu ukuba abaluleke bangezi kule ndawo yokuhlupheka
uthi mayesehlulekile ukuthi athunyene uLazaro uthi hawo baba nginabafowethu abayisihlanu ngicela laba bafowethu uthumele uLazaro ayobeluleka ukuthi bangezi lapha kule ndawo ekuyo ithini impendulo
uAbrahama wathi kuye banomose nabaprofeti abezwe bona
mina ngithi lapha emhlabeni nasikhona kukhona unyazi asizwe lona uma singezwa unyazi liyokuma igebe phakathi kwethu
wathi hayi baba Abrahama kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka
ngalithanda ukulizwa
elizayo esisebenzelayo nanda ababaxhele njengoba silandela unyazi bezulu unyazi bezulu lunalento epha esidingayo unyazi bezulu lunokuphila unyazi bezulu lunokunika abantwana abangenabo abantwana ngeke ngifunde lapha ebhayibhelini lapha kumathewu lapha ithi khona mfana ithi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo ngizophunyuzwa unyazi alusho ukuthi zanini kimi nina nonke enikhatheleyo siyayibonela ukuthi nakho ukuphila kuhamba lapha
Matthew 11 verse 28 Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo ngoniphumuza
kwakushisha isimemezelo uthiwa zanini kimi nina nonke enisindwayo nenikhatheleyo khona nizophunyuzwa thina lapha ushembe uyahamba nje uthi ubaba unyaka inyanga yezulu ithi anotshela abantu ukuthi ushembe ukhona abantu nabebuza ukuthi uphi ushembe uthi nikhomba amathempele nithi nangu ushembe
amen
ushembe uthixo wethu
Amen.
Unyazi bezulu uThixo wethu.
Amen.
Ukhuluma izinto ngezwi ebese ziyenzeka. Hawu bangcwele. Akasizi uNkulunkulu. Siye nganxanye njengamanzi. Wethu singafani ngempela namanzi ngoba amanzi aphuma emthenjeni lapha aphuma khona esiphethwini amanye awadluli ngisho kwanongoma asuke sesele endleleni asifuneni uJehova sendakuthola uIsaya uIsaya u55 6 55
Wofikile Wolandelwa izizwe Ah wofikile Simzile
yakwethu nabantwana namazinyane esilo yababongela ukuba namhlanje unyathelwe unyazi lwezulu
amen
ngoba uNkulunkulu lesimlandelayo ufika umtshele ngezwi aphendule ngezwi elincane nje athi inkosi kubusise hawu indaba sesisezelwe unyazi lwezulu ziningi kakhulu Siningi kakhulu indaba esezazenzelwa unyazi lwezulu abangena ingane bayayithola ingane abangena msebenzi bayawuthola umsebenzi
Isaya Funani uJehova esenokutholwa
engathi kulesikhathi esikuso manje isikhathi sokuthi umuntu abhekisise ka Abekusise kahle ukuthi uJehova umayeno efuna uJehova kufanele amfune kanjani amfune kuphi khona Hey nyazi lezulu uma uke wanyakaza nje la ufika khona kufike kube idolobha
Yeah
Yini labona abantu abantu yini labona abantu ukuthi bakulandele kangaka ngoba ushayi nacilongo ukuthi sekukuthi ozwile nje utshele omunye ebese uyasukuma athi hayi ngiyakhona nakhona khona unyazi lezulu yingoba ukuphila kukhona ukuphethe nyazi lezulu namhlanje silapha sekuyidolobha
mizeni eseseduze
nayindaba bathandekayo enkosini ithi mbizeni eseseduze lukuphi kanti unyazi lezulu lukude nenanto unyazi lezulu mbizeni eseseduze nenanto unyazi lezulu
omubi mabeshiye indlela yakhe
omubi mabeshiye indlela yakhe hayi omubi ngentswebu kodwa omubi ngemsebenzi yakhe emibi okwaziwayo ukuthi uma ike wadlula la isibayeko sasiyi-empty uma ike wadlula la lokhu kudla ngeke ngisakudla ngoba uhlale phethe
noma lungile imicabango yakhe makabuyele kuJehova
noma lungile imicabango yakhe makabuyele kuJehova
naye uyakuba nomusa kuyena
ithi kodwa naye uyoba nomusa kuyena ngilekelele mdlula isikhathi ubaba unemsebenzi emningi
ya
bantwana basezulwini hayi hayi uzani nganeno
Amen.
Lukhona unyazi lezulu ebuhleni bamaNazaretha.
Amen.
Lukhona unyazi lezulu nantu lapha emakhosini. Sifuna indlela. Ayokuya. Esingabe ngaphesheya kumsinyatha masilapha sesithi kusesilungwini ngale ngapha ngakithi kwaZulu zasewela insizwa zashaya amanzi zawela zeza ubaba uyalima lapha nathi sikhona sizingane ngikhuluma ngoShembe ukuthi uShembe uthela abe kwezinye indawo Zathi bayashaya amanzi njengoba zeza lapha kulesi spani sakithi ziza zinjengoba zafika emhlabeni amadoda amadala bafike bashaya ikhwela bake balima bayazi ukuthi inkabi imiswa kanjani bashaya ikhwela Samika. But hey, when I can't. Say tata les by comba, but let's say tata and let's say tata, but Sunday. Was a meme, Baba Semeza, was at his shame. He lang and would not die in Bulal Mount. Was that and no Mazanene, AI corner? What let you tell him? Basebeth. Sama sithi siyayikhumula iinkabi amajoka kusehlanzena ahlala nje entabeni bafike baweshatha amajoka bahamba nawo uthi ngiyakushembe ngiyendabeni kashembe ukuthi njengoba sinjena asiyingazi phela sisendaweni efanele uthi-ke ubaba abenze umthandazo uthi ke kusuke namhlanje ngifuna noma ngabe ingane izongitshela ukuthi sibonakalise sibone ebusuku sithini ngoba sesibikele ushembe manje washona insuku zambili sabuya kuyo ubaba wathi hayi ngibone iloli laselilodi iloli laphakameni wathi ngilubonile iloli lifika lasekuphakameni lifike lalayisha iy'nkomo lalayisha iy'mbuzi lalayisha yonke imfuyo yala ekhaya kwagibela nabantu iye layodundubala laphe ikhona lasakhe khona manje kuthiwa kusenkangala liye layodundubala enkangala wathi ngimpendulo isibuyile ushembe usevumile ukuthi asithuthe sishiye laba bantu singasuka kanjani entweni enjalo lokho nzayithi ebuhleni bamanazaretha usenza kwenzeke hawu nyazilezulu siyakuthanda nyazilezulu ngithanda kakhulu mina ma usuthetha ngithanda kakhulu ma usuthetha nyazilezulu siyabonga ngiyabonga kuqhubadelo wakithi ebuhleni bamanazaretha umleni kathi madinana enkunzi ehlaba ezinye ematshebeni uphaphelani singezimabiko izulu umdumo ngiyabonga jehova oyingcwele ngibuyisele ezulwini umsebenzi wasezulwini
siyabonga amazamana nesiphiwo umfundisi wenkosi inkosi izimbusisi sizobala inkonzo yethu isabatha lasekusini ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalolunye 90 sizocela umshumayeli Dumisa wasemakhosini wasihwelela isihlabelelo kwesimbusisi kosi busuphame bangcwele
ekufikeni kwethu kulelise
kumisa indaba ezilukhuni ezayikhuluma kini lapho kwamalandele kwakhe izihlangu uzakhele kamangweni kwakhe izindlu yabona inzalo zotshani kwakhe amaguma ngomsingizane obuza impofana nendanga kwathi umzinyathi sengiyawubuza phambili kosilevu kuthi ukuthele phakathi kwezinyanga ezimbili phakathi bantlangula ebonodlangana oyoshona ngesikhala sikamphehlele benomakhwakaza siyibuzenithi bebozabheka phezulu iy'nkwekwezi kandaba ephuma izilwane ezabikelana kubikeleni ikwezi nasilibela bathi gijimani ngazo zonke izindlela yobikela umaphitha benentokotoko nithi iphila bizwa yithi zibibizwa ngumajela ngokithi womalandela wabajela izinkomo wazinika amadoda wathi wena susegudu inkomo izwi ledume phe kwamaqondo omabili laduma layithatha iy'hlangu ngoba bekwezumbelebele laduma layithatha iy'hlangu ngoba bekngabulawayo laduma layithatha iy'hlangu bekwezodlambhedlu laduma layithatha iy'hlangu ngoba bekwezinyosi ihlehlanyovana ihlehla futhi ngobulawayo ngoba ihlehlela iy'nkomo zamaswazi ngobalalomntu omemezayo kumamezakathiyakhala ngabukhalisililo kumalambule anasidubele anonina kaphenduki abameza besemfihlakalweni bathi godle ephapheni mntakandaba lukhozi lukandaba olumaphika amanzi
Lá vem o Rubem,